Obi-Wan, is there any way of finding out what Elder Rilstone thought about the Last Jedi?
He has written all his thoughts down and put them into a book. I think it will be required reading for anyone trying to raise $200 million to make a fan version.
He should not be too proud of this critical terror he's created. His ability to write and reveal is insignificant next to the box office performance of The Force Awakens.
Once I have read Andrew Rilstone's book, I will be more informed than you can possibly imagine.
Andrew Rilstone has taught you well, but you are not a critic yet. Da 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 da